uva gute nizere ko washitse impore uva muri Phoenix Arizona.
Yego ndashitse impore kandi jewe ubu ndi yumva meze neza.
Leo hii tupo kwenye hii competition. Kwa nini umeamua kujiunga na competition hii ya Shemeza Award 2017?
Cha kwanza nataka niseme na washukuru nyinyi ambao mlinichagua.
Ubisanzwe mu buzima bwiwe wanje ndi umuntu nagomba kugira kujya hejuru y'abandi
abarundi kubera yuko turi igihugu tufise kirimo imiliyoni zirenga 10 ariko tuvuga ururimi rumwe
bino bikogwa kumwakuza muzogome mushiri karufoni ya nzokomera kuri indege kugira ngo nze gushigikira nanje kabisa
uri umwaka iriyo ngeye uko ari imeze umwaka uheze sikumeze uyu mwaka yani yareze igero
abantu baho bameze neza barayagisha abantu bakakira abantu neza
barundi nabantu basanzwe bafise talent nyinshi cyane
byakanye umunezero cyane gose birangereka nuko mwakuza ndifuza ko hari ikintu nzoshira ku mugaragaro
tutegerezwa muri hayo batugashikira kino gikogwa iyo aba president ba kino gikogwa bazoshira niyo tuzogenda.
The whole show was absolutely unbelievably amazing.
Unajua imani inakuja katika kuona na kwa kusikia
icyo gusa navuga nuko boshiraho cyane cyane promotion nini yogira ngo abantu bari mande ma state babita ure
ashetani sije atakimbilia kuzimu ya wapi na ndio lengo ambalo tungependa kwamba to unite tuweze kufanya hivi vitu kwa pamoja
na kwa barundi ofisa bana beza bameze neza aha ni muri lokaire.